ukuba boyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba khanguye ecaweni lecawa siyenzele wena icawa yabantu bangacaweyo yaqala ngengoku
icawa yabantu bangacaweyo yaqala namhlanje
naso ofisini yakho uThixo khona ukhona nasendlini yakho ukhona nasemotweni yakho ukhona nasegardini ukhona nakulendawo uthi wena indawo engafanelekanga abantu balala ko pipe ukhona kula pipe uThixo mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo
le icawa yabantu abangacawiyo thabathithi ubasi ibulise kumuntu wonke osibukeleyo kwindawo zonke enisibukeleni kuzo sibulise kumuntu wonke osimameleyo kwindawo zonke enisimameleni kuzo icawa yabantu abangacawiyo le andihambi ndedwa yaba nalo mkhonze
Eba uma sibulise ke kumama utata obhuti osisi nakuntangandini nakubantwana besikolo secawa ngelihlelo mfukeli wethu uYesu Kristu Nkosi yethu amen
amen
igama lam ke ndingu Anele wakamboni sihleli sonke ke kwicawa yabantu abangacawiyo kude kufikelela ixesha lethu lokuphuma
ewe ke bawo bawo masikhawuleze sivule inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo
uthandaza mna kanjalo
kumele kuthandaza wena bawo
Masithandazeni ke isebenkosi yethu nguYesu Kristu Thixo wethu Thixo onamandla amakhulu siza phambi kobuso bakho Thixo wethu olungileyo siza phambi kwethrone yakho Thixo wethu onamandla onke Thixo wethu ofeza amadinga Thixo wethu zizinto zonke kuwe ngale mini namhlanje Thixo wethu olungileyo xa besiphuma emakhayeni ethu Thixo wethu olungileyo sibheka kwindawo esibheka kuzo wena usilodolozile Thixo wethu olungileyo kwade kwangoku siphakamisa ke izandla zethu sibuyisela udumo imbeko Thixo wethu olungileyo nobungangamsha Thixo wethu sithi asimbonanga ofana nawo Thixo wethu olungileyo Thixo onamandla makhulu sithi akekho uThixo onenceba enjengawe Thixo wethu olungileyo ekuxakekeni kwethu Thixo wethu olungileyo ubonakale wena usizisombululo Thixo wethu olungileyo athi umbhali Thixo wethu olungileyo ungule uYehova umalusi Thixo wethu olungileyo Thixo namandla ma sicela ke Thixo wethu olungileyo usaluse Thixo wethu namandla makhulu xa siqala le nkonzo Thixo wethu olungileyo sicela Thixo wethu uhambe nathi sibuve ubukho bakho Thixo wethu olungileyo kwenzela ukuthi Thixo wethu olungileyo izinto esingene siqakanise emizimbeni yethu Thixo wethu olungileyo ziqakanyise emakhayeni ethu Thixo wethu olungileyo kodwa xa singena kule nkonzo Thixo wethu olungileyo sibonakale Thixo wethu olungileyo siphila Thixo wethu olungileyo ngoba Thixo wethu olungileyo uthi imithwalo yethu masiyizise kuwe ngoba usikhathalele Thixo wethu olungileyo zibonakalise ke Thixo wethu olungileyo ukusikhathalela kwethu Thixo namandla amakhulu lingade lithi Thixo wethu olungileyo utshaba Thixo wethu uphi nalo Thixo wethu Thixo namandla amakhulu sicela ke Thixo wethu olungileyo uhlale unguThixo wethu uThixo namandla amakhulu kuthi thina Thixo olungileyo sihlale singabantwana bakho Thixo olungileyo siyacela ke Thixo olungileyo nako umkhonzi wakho Thixo wethu ezokuwisela izwi lakho Thixo uhlala Thixo olungileyo encameni yelume lakho wenzela ukuthi Thixo olungileyo yonke into ayiphimiselayo ibe ilungiswe nguwe Thixo wethu olungileyo umsikelele wena umthambisa nqalise ngoKristu Nkosi yethu amen
amen
bawo wethu osezulwini
lubekho kuye uyise
kuye
Yesu
nyana
Masibulele, masibulele bawo ngoku usivulela lenkonzo yanamhlanje ngomthandazo. Ke bawo yabona ndiwa ndifana nawe namo ndine microphone ebhabhe moyeni.
Bawo na inye into endiyiqapheleyo mna bawo ukuthi ufana nam i-soldier cross yakho ingathi yayekelela.
Bawo bawo amajoni omzimba abafuni ukuncitsana nathi namhlanje ndine fever
okanye bawo kule ndawo ubuye kuyo namhlanje ucule kakhulu.
Hayi bawo, hayi fever bawo, khange ndicule kwa ucula namhlanje kodwa ke fever bawo, fever iya ndichwechwele nde ndibambe ngobonks
DJ Bonks bawo ifever njalo
masiyemnikelwe
bawo.
Sicela ke okuba sifumane torho amayeza okuya kwagqirha. Sicela umnikelo bazelwane, sicela umnikelo. Umnikelo ke wethu kukucofa subscribe, mhlambe ngokucofa kwakho usubscribe. Soldiers of the Cross will be back. Okubuya ithanda ke le nkqubo uzocofa ulike, okuba kukho umntu ocinga into eba angayiva le nkqubo, share. Ucofe ushare. Kodwa okubalulekileyo kakhulu uzuthi xa unxokola nabantu baxelele ndiyokuba rhoqo ngicawa, icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ngenzimbi yesihlanu. Kumnikelo lowo bawo, siyaphi
bawo? Sizawufumaneka kule ncwadi yokubalwa okanye incwadi lena yokubizwa ukuthi incwadi kaSamuel wokuqala isahluko sesi siqhenqe ivesi leyo ishumi elinesibini, Samuel chapter 1 verse Samuel ukuqala chapter 7 verse 12.
Emveni kwale ngoma. Sifumane ilizwi lethu ke lanamhlanje libhaliwe kwincwadi kaSamueli wokuqala ngesahluko sesixhenxe siya kwivesi yeshumi elinesibini. Sizawuqala ke kwivesi yeshumi. Ithi uSamueli ingumgwebi kwaSirayeli. Samueli wokuqala, chapter 7, verse 10 to 12. USamueli engumgwebi kwaSirayeli. Ifundeka ngolhlobo. Kwathi xa uSamueli alinyusayo idini elinyukayo, amaFilisti asondela esiza kulwa namaSirayeli. UYehova wadudumisa ngelizwi elikhulu lomini kumaFilisti, wawa aqunga-qunga, abulawa phambi kwamaSirayeli. Aphuma amadoda akwaSirayeli eMizpa, awasukela amaFilisti, awabulala, asa, esa phansi kweBhetekare. USamueli wathabatha ilitye, walimisa phakathi kweMizpa neShen, wathi igama laloo ndawo yi-Ebenezere, wathi kude kwalapha uYehova esinceda. Ilizwi lenkosi eli elivela kumnyama baleke makasikelele uThixo ilizwi ukufundwa kwalo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngokunangona phakathi. Amen.
Amen.
Oh.
Inkosi ndithembe wena mandingaze didaniswe. ke bawo silapha ku Samuel. U Samuel wokuqala lo.
Yebo.
Chapter 7 verse 12. USamuel wathabatha ilitye walimisa phakathi kweMizpa neShen wathi igama layo iEbenezer wathi kude kwalapha uYehova esinceda. Kusemveni ke kubawo ngokuthinjwa kwetyeyo umnqophiso.
Ewe ba.
Ukuthathwa kwento kaThixo. Kubantu bakaThixo. Ithathwa kubantu bakaThixo ngenxa yokuba bahamba bahambe bamlibala uThixo. Sizwe esi sikaSirayeli sisizwe esihamba simlibala uThixo. Kodwa kuthi bakubona into yokuba kumnyama phendleleni bakhumbula into yokuba thina singabantu bakaThixo masibuyele kuThixo. Semveni ke kwethuba itsheya ithathwe ngamaFilisti ngoba utshaba babo lunako ukuthi okanye linako ukucinga ngenxa yokuba belikoyisile izolo malizele nangoku liphinde lizokoyisa. Lilibali into yokuba njengobulutshaba ucinga into yokuba zonke imfazo zaziwina ulwa nomntu kaThixo. Masrayeli azibona apha into yokuba ewe kona sigqothizile. Ngoko Samuel thetha noThixo. Uthetha noThixo apha uSamuel. Emveni koba ethe nizibonile izinto enizenzayo into yokuba zinibhekisa kwantshabalala. Ngoko kuyanyanzeleka othixo aba bobhahali nibakhuphele phandle ngoba niyamazi uThixo wenu. Xa umazi uThixo wakho akudingeki into yokuba uhambe uyokukhangela uThixo babanye abantu. Akudingeki into yokuba ukhangele uThixo ongabaqondiyo. Xa umazi uThixo wakho khuphele ezinye izinto ngaphandle ubuyele kuThixo wakho. Nina niyamazi uYehova ngoku thathani abaThixo benu bonomgogwana nibe nizenzele bona nibakhuphe ngaphandle ukuba nifuna ukubuyela kuThixo. Bavuma abantu ngoba bayayibona imeko bantwana bahle bakaThixo bavuma. Kodwa ngoku bathi bakubona utshaba lusiza ngoba utshaba lunayo mfokamnguni into yokuba xa lusiza kunjalo nje ulazi into yokuba kudala likweyisa bantwana bahle bakaThixo ungcangcazele lisekude uthi nantsi le nto ebendiyibaleka isiza iza kwenzeka le nto ebendicinga into yokuba ndiyayibaleka senibakhuphile mhlawumbi naba bantu bendicinga into yokuba ngoThixo endingabaqondiyo kodwa nalutshaba lusiza bantwana bahle bakaThixo. Umntu othi utshaba akaloliyiki bantwana bahle bakaThixo uyazikhohlisa loo mntu. Kunjalo nje xa elazi amandla utshaba lwakhe bantwana bahle bakaThixo aba bantu bangcangcazela ngokungangathi uThixo lo bebemcela kuSamuel akekho. Samuel khawuphinde usicengele torhwana kuThixo wakho iphume le ndoda ithathe imvana ihambe iyokwenza ngayo idini bantwana bahle bakaThixo
Thixo utshaba ke luvela ingakumbi xa uqala ukuthandaza bantwanana bahle bakaThixo utshaba luvela xa ungathi uyazama bantwana bahle bakaThixo ngoba bayibonile amaFilisti ephakude bantwana bahle bakaThixo boyika kodwa wafika okanye awasondela namaFilisti aphakubo bantwana bahle bakaThixo kodwa kwakutshiswa idini linyuswa phezulu zatshatshe zanto zasondela bantwana bahle bakaThixo ngoba utshaba alufuni ukubona ungathi uyashukuma xa uqala ungathi uyavuthulula likunyathela entanyeni bantwana bahle bakaThixo lithi buyela abhubuvela bantwana bahle bakaThixo kodwa into abayiphoseleyo kukuba ngoku utyholo mntu uqhela ukumoyisa uthetha noThixo bantwana bahle bakaThixo wawuthetha noThixo wawuvula umlomo ubhekise kuThixo akukhathaliseki nokuba solufikile utshaba kodwa wena thetha noThixo usoyika unjalo thetha kunye noThixo bantwana bahle bakaThixo ndiva apha kusithiwa mfokamnguni wayegqibile ukuyenza le nto wayeyenza uSamueli bantwana bahle bakaThixo phambi kokuba beze bathi bakubona umsi unyuka usiyentla bantwana bahle bakaThixo eza amaFilisti bantwana bahle bakaThixo andazi nokuba kwakugqityiwe na bazalwane bam abathanda inkosi kodwa ngokuthetha nje noThixo wenza umsebenzi uThixo
wenza umsebenzi uThixo
sinemithandazo ephendulwa singekagqibi bantwana bahle nokuyithetha bantwana bahle bakaThixo eminye imithandazo asikwazi nokuyithetha kodwa uthi uhleli kule ndawo kuyo uthi beningacingi into yokuba ndizawufika apha uThixo uve ilizwi wagqibezela umthandazo wakho wakunika uloyiso bantwana bahle bakaThixo uthi wakujonga bendicinga into yokuba mna ndisabheka phaa kodwa ngoku sendikwindawo ezintlanu ezingaphambili ngoba uThixo uphendula umthandazo ngexesha lakhe bantwana bahle bakaThixo wawagungqagungqa amaFilisti ecinga into yokuba eza ngalamandla awaqhelileyo bantwana bahle bakaThixo ngoba utshaba aluyitshintshi indlela luza ngayo bantwana bahle bakaThixo ngamanye amaxesha udoluqondela usiza phaa into yokuba uzawuthetha laa nto kakade ayaziyo into yokuba andiyithandi bantwana bahle bakaThixo ke ukwanyimo bantwana bahle bakaThixo uThixo mhlawumbi akunike nendlela yokumphendula okanye uphendulelwe ngabantu abalapha ecaleni kwakho ngoba bantwana bahle bakaThixo wena uthethe noThixo wakulubona utshaba lusiza awuyanga kulo wena wathemba uThixo wakho bantwana bahle bakaThixo nangoku xa kusiza izinto endleleni yethu bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi akufunekanga sijonge zona kakhulu ngoba zona ewe siyazoyika ngenxa yokoyika kwethu mhlawumbi singangaqhubeki nokuya emfazweni kodwa xa zisiza eloyikweni lethu masithethe noThixo
awu ngosiyam
ngoba uThixo uyamamela uThixo uThixo yamamela inhliziyo yomntu osengxakini bantwana bahle bakaThixo umntu othemba uThixo abe esengqondorheni bantwana bahle bakaThixo uThixo uyamamela lo mntu bantwana bahle bakaThixo akusoxesha lide aba bantu bekhuphe oThixo bambi ezindlini zabo kodwa uThixo uthe kwakusondela utshaba ngokuguquka kwabo ezenhliziyweni bakholelwe kuThixo wabo ngendlela abamazi ngayo bantwana bahle bakaThixo Thixo wabuya uThixo wabaphendulela uThixo kuthi ke bawo abantu okanye kuthi zakwenzeka izinto abantu abamaziyo uThixo bayijonge indlela apho basuka kuyo okanye apho bahambe khona kwakunye noThixo bantwana bahle bakaThixo lomfo uthi kwakwenzeka izinto wakweyisa uThixo bantwana bahle bakaThixo ngoba utshaba aluzoliwa sithi kuzawuliwa nguThixo uthi ke lo mzalwane akuyibona le nto athathe litye.
Athathe litye.
Athathe litye lo mzalwane. Athiye le ndawo. Athi igama layo iEbenezer. Kude kwalapha. UYehova. Esinceda kude kwalapha
Yehova
esinceda
awu kusiyami
kude kwalapha uYehova esinceda. AmaIsrayeli ayayazi asuka phi noThixo, kodwa kude kwalapha uYehova esinceda. Mhlawumbe nathi apha kule yethu iqawa yabantu abangacawiyo, kude kwalapha uYehova esinceda. Bantwana abahle bakaThixo, mhlawumbi ukuba awukayiqondi kuloo ndawo kuyo ngoku mfokamnguni, ngoku esisiqendu sesamashumi mahlanu, kude kwalapha uYehova esinceda. Bantwana abahle bakaThixo, ezinye izinto ziyaqalwa bantwana abahle bakaThixo, kodwa ziyekwe phakathi ngoba uThixo akahambi nezo nto. Bantwana abahle bakaThixo, ngoku singathi kule season yesibini thina sikunumber 37, kodwa xa sizidibanisa neziya ziyi 13 zokuqala zenza u-50. Bantwana abahle bakaThixo, ngoko thina sime apha sisithi kude kwalapha uYehova esinceda. Bantwana abahle bakaThixo, kule ndawo kuyo kude kwalapha ekunceda uThixo. Bantwana abahle bakaThixo, mhlawumbi awuziboni wena, kodwa mhlawumbi kudingeka into yoba uvala mehlo ujonge indlela yakho, into yokuba apha kule ndawo kuyo ufike njani. Ndiqinisekile into yokuba uzawufika kukho gaps ongazaziyo, into yokuba wagqitha njani kula ndlela wawukhe wayihamba ngaphambili, kodwa sizoma sizothi namhlanje kude kwalapha uYehova esinceda, ngoYesu Kristu ngoku nangunaphakade. Amen,
amen.
UYesu walinda. Yesu walela, oh Yesu walela, Yesu walela, haleluya.
Siza kuwe ke ngokuba
ubawo masibulise kuye wonke ke umntu osimameleyo ngalanga ngelihlile mfuki lwethu uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen,
amen.
Sikukhumbuze nje ukubana usamele okanye usabukele icawe yabantu abangacawiyo. Le ncwadi ke kaSamuel wokuqala sahluko sesiyasesiqhenqe
mhm
ivesi leya ka 12 kude kwa kaloku nje undikhoyo esinceda
mhm
ingathiba wo ithi apho kwa kuwe kude kwalapha
mhm
uthixo sinceda
hawo ngosiyam
kwa kaloku nje undikhoyo
mhm
esinceda
hawo ngosiyam
so mandiqala lapha bawo kude kwalapha
angosiyama
kwalapha nje uthixo esinceda umhlawumbi kude kwalapha ayicacisi ke ukuba ithetha ngexesha
ewe
okanye ithetha ngendawo
angosiyama
mhlambi ingazi izo zombini ezi zinto ingalixesha ingayindawo
ingayindawo
kodwa kude kwalapha esinceda
angosiyama
buso uchilo bawo wathi usemveni ba ityeya kathixo ithinjiwe phofu aba bantu bayibuyisa ityeya kathixo bengathandanga
hawo ngosiyam
ngoba ityeya kathixo ye ayabaphatha kakuhle
ewe
ngoba ihamba nothixo wayo
mm.
siyekekeleyo
hawo ngosiyam
asikho apho ngoku kuphakathi kweli dabi lidala la masirayeli nama filisti bafika apha aba bantu benqulu thixo
hawo ngosiyam
okanye besongezelela ekumnquleni
hawo ngosiyam
uthixo bafaka nezinye izinto ngoba siye simnqulu thixo sithi xa sibonanga ngathi uthixo lona akenzi ngelihlobo sifuna ngalo
ewe bawo
sifakelele nelihlobo lokumnqulu thixo
hey nkosi yam
okanye nezinye izinto zokumnqulu thixo kanti siphumile
ah nkosi yam
endleleni nasemendweni
kathixo
bazibona ke belapha bathi xa befuna ukunxengxeza okanye ukubheka kulotata ungumgwebi athi lotata zeniqale nikumnqule uthixo ngokupheleleyo
ah ngosiyami
nimnqule ngokunyanisekileyo
ewe bawo
nilahle izithixo
aw
emveni koko ngoba siyakwazi ukuthi siyamnqula uthixo
hey nkosi yam
ngaphakathi ngoba into engaphakathi ayibonwa mntu into engaphakathi ayaziwa mntu yaziwa ngulomntu ikuye ngaphakathi umuntu ungayithethi into kanti ingaphakathi lakhe alithethi lonto
ah ngosi yam
kodwa ukulahla izinto ezibonakalayo ukushiya izinto ezibonakalayo okwaziyo ukuthi uye kuyo lento okanye uyenze
ah ngosi yam
ithethe ukuthi
unya okanye unyanisekile
ewe babo
sakho ngoba akululanga ukuthi uzisuse emhlambi kwinto oyaziyo
nokuqhelileyo
ukuyenza
ewe babo
emven koko bezilahlile izithixo lo mfolona wenza okanye usa isibingelelo phambi kothixo okanye asiqhele ingangathi uthi bekufanele ukuthi sithi abaqhelwa ngala madoda
azakuthi
bekufanele ukuthi sithi abaqhawulwa yintloko ngala madoda sikuwo kodwa ngenxa yelidini sithi bona makube lelidini elithi liqhelwe endaweni yethu ingangathi nguYesu ezela thina
efanele
ebalidini le ethu ngoba ufuneka ke bantwana bahlodinga ibe khona into ehlala endaweni yento kwenzela ukuthi enye ingabuvu
unzima
nelidini ke lenzelwa loo nto bantwana bahlodinga athi ke xa esondela amafilisti bantwana bahlodinga iintloko zabo ziphezulu bantwana amasirayeli wona ethokombisile ngoba ayalazi ulamvila bantwana bahlodinga lo tshaba lawo nathi akhona amathuba xa sibona itshaba lethu liquqa libuyelela ezimpilweni zethu sithokombise bantwana kanti uthixo yena uyasebenza emveni kwalo walitshabalalisa uthixo bantwana bahlodinga abantwana bakathixo bengasondelanga nokusondela
kuwo
okanye benganyusanga nazigalo bantwana bahlodinga ba wathi ke xa ibona le nto uSamuel wathi kubana makaqokelela amatye bantu bahlubedinga athi kubana kodekwalapha
uthixo
xa sinceda bantu bahlubedinga nathi umhlawumbi sinaye yethu iebhenezera yethu kodekwalapha uthixo esinceda umhlawumbi bantu bahlubedinga ayondawo bahlubedinga umhlawumbi lixesha esilaziyo ukuthi emani uthixo uhambe
nathi uthixo
kule ndawo kudala uthixo ehamba nathi bahlodinga xa sibala uthixo izigodi azivalileyo emvani kwethu bahlodinga umhlambe ezinye sizidibele okanye sizirhumbele ngokwethu
ngoba
yethu kodwa uthixo afika wavalena bahlodinga sesisithi hayi mani akuhambeki kule meko sihamba kuye ngoba ihistri yabantu okanye imbali yababantu nguthixo omane ebasusa ezindaweni abazifake kuyo ngamanye amathuba mhlawumbi balwehlodinga abazifake kuyo ngokungamameli abazifake kuyo ngokungenzi kakuhle kodwa namhlanje sibona uqokelelo lamatye usithiwa uthixo usilondolozile kwade kwanamhlanje okanye kwade kwangoku ithi loo nto ayithi loo nto akazusilondoloza uthixo emveni kubana sibeke amatye uzasilondoloza uza kuqhubekeka esilondoloza uthixo banohlwedinga umhlawumbi nawe banohlwedinga unazizinto othi bana uthixo undilondozilezile wade kwangoku kawukhe umvume xa uthixo ekulondolozile banohlwedinga ewe siyacela ngamanye
amathubangamanye
amathuba so okanye kubekho ixesha okubana singabuyeli kuthixo simnike uzuko simnike imbeko ngezinto asenzele zona kodwa lo mzalwane namhlanje emveni ubana imfazwe enqobile uthi kubana kudekwalapha uthixo esilondoloza bona bahlubedinga emani ngamanye amathuba siye silibale ukuthi uthixo usithwele ngamazinya siye silibale ukuthi uthixo usinqwanqwadile endleleni amadolo egevezela xa kumnandi ezimpilweni zethu silibale kubekho indawo esibulele kuzo kubekho indawo esiza ukuthi enkosi kuzo kodwa namhlanje sizawukhumbuza ukuthi masibuyisele uzuko imbeko kulowo usilwelayo imfazwe zethu
ngosiyam
ebeneza kude kwalapha.
Awu kude kwalapha.
Thixo
sinceda.
Esinceda. Ebenezer. Okanye Ebenezer. Kude kwakoloku nje. Thixo sinceda. Uthixo esinceda kwizinto ezincinci.
Ah ngosiyam.
Asinceda uThixo uyimfazwe esingaziboniyo thina. Esinceda utshaba selisithi lusigubungele.
Ah ngosiyam.
Izoloku belisigubungele bale bahlibethinga okanye line history yokusigubungela.
Ewe babo.
UThixo angenelele
hapo. Angenelele uThixo.
Bale bahlibethinga. Angenelele uThixo utshaba selusicinezele ngedonga.
Hawu Nkosi yami.
Bahlibethinga luphefumulela entanyeni lethu.
Hawu Nkosi yami.
Lusigqibile ukrele lilibambile lilibeke entanyeni lethu. Bale bahlibethinga angenelele apho uThixo singaphakamisanga sandla thina.
Hawu.
Angenelele uThixo masikokeleleni ke amatye senze isikhumbuzo.
Hawu Nkosi yami.
UThixo usilondolozile kwade kwangoku. Christ will see it too. Amen.
Amen.
Oh,
kude kwalapha ba.
Awu Nkosi yami.
Yehova esinceda. Ke bawo ndifuna okwangoku ukuthi uchaba loyayiqhela into yalo.
Awu Nkosi yami.
Pha esikolweni mhlambi ezantsi pha ukuqala xa usandula ukuqala ukufunda kukho eziya zicinga ngamakhwenkwe amakhulu eziya kuthiwa ziibhuli.
Oh, iibhuli
xa ikubonile into yokuba ingazungula ichela apha kuwe imana ithi gqolo uzokwenza laa nto iyiqhelileyo. Kodwa ke kuye kuthi ngamhluthile ibhuli iyozungula ichele le kuqhele okuzungula ichele kuyo qokelela amandlayo.
Ewe Nkosi yam.
Buliza ngesiqhelo lo mntu lo ndiyamoyisa lo kodwa umntu khangele ukuzithemba apha phakathi kuye azijonge azibone mncinci futhi ngoba ibhuli zithanda abantu abangathi bancinci apha emzimbeni kodwa inkwenkwe incinci qokelela amandlayo.
Awu Nkosi yam.
Iwakhuphonke azibone umntu oqhele ukuya kumntu ongakwazi ukuzimela esonganyelwa ngala mandla umntu acinga into yokuba ube mncinci ngoba iya decide la nto le yokuba nothi namhlanje.
Nothi namhlanje.
UThixo ingathi utshilo namhlanje. Esiza ngesiqhelo amaFilisti wathi nothi namhlanje. Mhlambi sikhonza uThixo njalo.
Awu Nkosi yam.
Inqwaleko zibethe kuwentloko. Zibethe kumzimba wonke kutyhafa amadolo uqonde into yokuba andisakwazi ukuzilwela ziphinde zisondele inxwaleko njengoba ziqhele ukwenza zikubethe entloko njengesiqhelo kuthi omhlothile afike uThixo athi nothi namhlanje bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi loo nto isingasinika amandla okuba simelane nenzingo bantwana bahle bakaThixo ngoba asimazi uThixo uzawufika nini bantwana bahle bakaThixo kwakhe kwafika uGoliyathi bantwana bahle bakaThixo anxibe iintsimbi zakhe wachinda-chinda phambi kwamaSirayeli emkhulu kunawo wonke bantwana bahle bakaThixo efcinga into yokuba uzawukwazi njengesiqhelo kakade wayehleli nje ulwa aziwine zonke iimfazwe zakhe ngaphambili bantwana bahle bakaThixo kwafika ibakwana lenkwenkwe ebelikhe labetha ibhere bantwana bahle bakaThixo Thixo bukhe wanisusa ethupheni lebhere bantwana bahle bakaThixo unganinceda nakulo mfilisti wemuThixo wathi kuwe wena Goliyathi uqhele ukwenza kwenzeke kodwa nothi namhlanje bantwana bahle bakaThixo akhona loo mathuba bantwana bahle bakaThixo
uthi ugoduke ebusuku bantwana bahliba kathixo ucinga into yokuba ingaba umama uphekile na phaa ekhaya ufike kungekho ukutya ufike ulale akhalla amathumbu bantwana bahliba kathixo umane usithi gqolo uyazi loo nto kodwa kuthi ngomhluthile ufike umama eziculela kamnandi egubhulule zonke iingoma zakhe zasenkonzweni kanti uthixo ufikile ngaloo mini emile uthixo esithi nothi namhlanje ngoba uthixo uyayibona imeko yakho akungenelela uthixo utshaba lubuya umva bantwana bahle bakathixo ze kungathi xa lusondela utshaba bantwana bahle bakathixo silivumele into yokuba malisondele silibale into yokuba thina sinothixo omane engenelela bantwana bahle bakathixo nokuba imeko yethu ithini kweli xesha ukulo okanye kulo mmeko kuyo nokuba ithini uzungalibali into yokuba kukuthixo okungenelelayo bantwana bahle bakathixo nangoku uthixo uzawungenelela kule nto ikuphetheyo am uthixo athi nothi namhlanje
bawo ithi phaa kuvesi 10 kwadudumo okanye kwabakho udumo unyikimo lomhlaba
awu ngosi yam
emveni koko adideka
awu ngosi yam
amasirayeli
dideka amayiphutha
amafilisti mhlawumbi ngumnqweno waba babantu
awu ngosi yam
pha kwasasahluko sesine xa behamba netyeya kathixo
awu ngosi yam
kodwa ngoku ayenzekanga loo
yenzekanga loo nto bawo
yenzeka emveni ukuba belile inyembezi phambi kuthixo
awu ngosi yam
bazikhuphele iintliziyo zabo phambi kuthixo
ngosi yam
umhlawumbi kufuneka siqale sikhuphele iintliziyo zethu
ewe bawo
kuthixo singathembi nto sithokombise sijonge okanye iintloko zethu zingene phakathi kwamathanga liloyiko
awu ngosi yam
lucinga utshaba lusigqibile
ewe bawo
angenele lapho
ungenelele uthixo
singakhange siphakamise nanto yokulwa singakhange sigibisele nalizwi lokula sinkwantya
eyi nkosi yam
ukoyika angenelele apho
ngenelele thixo
kuba ekoyikeni kwethu
awu nkosi yam
aphuthixo angenelela khona xa utshaba lona lifuna ukutshabhisa ngothixo bantwana bahliba ungenelela apho
awu nkosi yam
angenelele ngoba uthixo bakhe xa singathembanga nto
awu nkosi yam
xa sisithi asinawo amandla wokunqoba okanye wokudilishana nale meko angenelela apho uthixo xa sisithi thina sithathu inyawo lokubuya emva sisithi bana hayi lena imeko ayingangethu ayingangamendlethu angenele lapho
uthixo
ngoba thina bantu bahlibe dinga sakuthembe zethu izinto uthixo yena uthatha unyawo abuye emva athi bana amanike nibheke emfazweni nina ndizawubona ukuthi nizawukwenza ntoni na kodwa xa engenelele uthixo bantu bahlibe dinga akhona igazi eliphalalayo bona bahlwedinga ngoba uba bethe ngokudideka babantu akwaphalala gazi babonakala bephuma kwidirection erongo ngoba uthixo bathi abantu sebeplanile iplani yabo isolid ephepheni okanye isolid ezingqondweni zabo beyiprektizile bantu bahlwedinga wena uzawufika uthi wena ufike uthi bantu bahlwedinga wena xa iphendula ihlobo wena uzakuthi xa umphendula kodwa xa befika uwe usithi bana ungakhona ungenanto yokuyithetha ungakwazi nokuphendula uthixo akuphendulele uthixo akulwele bantu bahlibe dinga sebesithi bazakugqubula bazawuthatha isitulo
kulo basijongise zantsi bantu bahle badinga sebeyenzile okanye umlilo sebewubasile kodwa uThixo yena awucime ngokwakho umlilo ungaphakamisanga sandla sebesithi nanikrele banilolile uThixo yena avele njengoba uThixo bakhe xa umthembile uThixo xa amandla akho uwabeke emva wena usithi bona hayi mani lena imeko ayiyoyam lena imeko utshaba ngoku malundithathe lenza into elifuna ukuyenza uThixo avele ngoba uThixo bakhe ngoba uThixo yena xa nasingenamandla uvele abe ngamandla ethu uThixo
bawo ingangathi lo uThixo nguThixo wabantu abangenamandla.
Awu Nkosi yam.
Ngathi lo uThixo nguThixo wabantu abangakwazi ukuzimela.
Awu Nkosi yam.
Bazalwane abathandwa iNkosi, ngathi lo uThixo nguThixo wabantu abaqinezelweyo. Bantwana bahle bakaThixo kodwa abo bantu bakholelwa kuThixo. Aba bantu bakubalekela kuThixo. UThixo uzibonakalisa apho bantwana bahle bakaThixo ngoko ingangathi kulungile into yokuba uwoyike bantwana bahle bakaThixo kulungile into yokuba ungazi into yokuba uzawubheka phi kulungile uthi wawubhekabheka ungayiboni indlela ozawuphuma ngayo bantwana bahle bakaThixo ngoba akhona loo mathuba kunjalo nje maninzi bantwana bahle bakaThixo ingakumbi kumntu ozihluphekelayo bantwana bahle bakaThixo nakuba uhlupheka emphefumlweni nokuba uhlupheka ngokwezinto eziphathekayo kodwa ingangathi kuninzi ungazi into yokuba ndizawubalekela phi xa umntu ehlupheka kodwa loo nto ingangathi ilungile bantwana bahle bakaThixo loo nto ingangathi asiyonto imbileyo emehlweni kaThixo bantwana bahle bakaThixo ngoko ingangathi akuphela amaceba akho bantwana bahle bakaThixo ingangathi xa ungazi into yokuba mawuye kwelphi qala bantwana bahle bakaThixo lixesha kanye lokuba ukhangela uThixo elo bantwana bahle bakaThixo ngoba uThixo ufika xa amacebo ephelile bantwana bahle bakaThixo ngoba abantu bathi bawubona bengathi uThixo lo akavumelani nabo Samueli kuphinda umcenge to ngoba aba bantu sebevumile ekuqaleni ngoku kuxoxwayo into yokuba ezinye izinto siyazisusa kodwa xa lusiza utshaba bafika abantu baziqonda into yokuba kakade thina sizezihlupheki izinto ezingenamandla izinto ezingakwazi uzithethelela ngoku ingangathi uThixo akekho bantwana bahle bakaThixo kodwa sicela usicengele kuThixo ngoba besicinga into yokuba utshaba aluzuphinda luze bantwana bahle bakaThixo kodilishwa lelokuba utshaba aluyeki bantwana bahle bakaThixo utshaba aluncami bantwana bahle bakaThixo kodwa namhlanje sizothi owulubona lusondela bhekela kuThixo wena balekela kuThixo ngoba uThixo kulapha ngenelelayo
bawo asigoduka
mm.
Naba emveni bana bezikhuphile izinto
ewe bawo
zinexabiso enqanaweni
ewe Nkosi yami
fundisi awukhathali
awukhathali na
sitshabalala mhlawumbi kufuneka kuqala sikhuphe izinto esithembele ngazo
ewe bawo
umhlawumbi iqala kufuneka ukuze singene kwelisango limqinwa sixebule zonke izinto esiqhakazela zizo
ewe bawo
wenza umzekelo ngoDavid uDavid xa esondela kule ndoda uthi kubana ezi zinto andizilingani
ewe bawo
mhlambi kufuneka siye size ngotshaba kwenzela ukuthi sithi singathi inguThixo nento ethile lona uncedileyo bantwana bahle bedinga umhlambi kufuneka siye singathembanga nto kuThixo kwenzela ukungathi
singathi hayi man ingangathi sincedwe into ethile
siyazi
ukuthi sincedwe into
mhlawumbe
kufuneka silibale ukuthi uThixo bekhe wasinceda izolo kwenzela ukuthi asincede namhlanje kwenzela ukuthi sizothi Ebenezera kwenzela ukuthi sizokwazi amandla akhe bana bahle umhlambi kufuneka ubomi bethu bube phakathi kwezipho nokufa kwenzela ukuthi sizokwazi amandla akhe
bana
umhlambi kufuneka singawazi amandla akhe ngezolo simqekise uThixo simbekele ecaleni ngokusemnandi kwenzela ukuthi sizothi usilondolozile uThixo kodwa kwangoku nangona besingaqondi ngoba uyasilondoloza uThixo singaqondi thina ahambe nathi uThixo endleleni singaqondi ukubana uhamba nathi ahambe nathi uThixo sesimnyevulela ngamanye amathuba singaqondi ukubana uhamba nathi kwabanzima emehlweni yethu kwabanzima ebomini bethu sikhale kuye athi uThixo balimahlubadinga ngoba besimnqula simqube nezinye izinto ngoba uThixo lona onekhwele ongaqutywa nanto balimahlubadinga athi wawuqutywa nento abuye umvuthiko balimahlubadinga athi hamba nento oyithembileyo wena balimahlubadinga sothi izinto esizithembileyo ziphelelwe ngamandla endleleni balimahlubadinga sikhumbule kanene wayekhona uThixo
abazali wethu
wayekhona uThixo owakwazi ukukhupha amaSirayeli balimahlubadinga esandleni sikayiphu seyiphutha wayekhona uThixo ohamba namayiphutha okanye ohamba namaSirayeli enhlango sikhumbule ezo zinto wayekhona uThixo owayesilondoloza balimahlubadinga singamthengi nangesenti singenzi nato
thina
asilondoloza uThixo asiniki mana singayazi mana wasinika uThixo imana balimahlubadinga emani siza kuwe ngoku kakuthethe nalo Thixo wakho emveni kokuba kuthethiwe noThixo sathi thina Ebenezera uThixo wasilondolozile kwathi kwangoku sibala izinto akhe wasenzela zona uThixo nawe kakukhubani izinto akwenzele zona uThixo emani solibala izinto uThixo akwenzele zona izolo silibala uThixo izinto akhe akukhupha kuzo ukukhuphile uThixo ezintweni angakukhupha nakule ngxaki ojongene naye wanguThixo wezuko
uThixo
wembeko angasikelela ngoku kude kube sephakadeni amen
amen.
Thank you.
Bawo.
Bawo.
Asinikele.
Bawo. Athi uJesu.
Athi uJesu.
Ukuba uka-subscribe. Sisono yeso.
Bawo, bawo, uzuteka. Athi uJesu. Athi uJesu. Ukuba awukamcofu like.
Athi uJesu. Ukuba awukamcofu like. Sisono yeso.
Sisono yeso.
Sosulungeni.
Abantu baba subscribe.
Bawo, sicela ke wonke umuntu ongeka subscribe man. Subscribe. Umuntu ongeka xa usobukele man. Xa usocofa. Like also with the data yakho man ayike na send into yoba ma ucofu like uyisharele ke nabo ke ukhona babanga bangayithanda le content siyenzayo
ngosi yami
nakwindawo esihamba kuzo sixela ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka rhoqo ngentsimbi yesihlanu ibheqeshwa ke ngulo mzalwane wakabonane amanye amaxesha ke umhlawumbi ukhatshwa ndim asinanqiniseko kikale ngaleyo
kodwa ngamanye amaxesha
ke siyanibulela ke ngaye ngenkxaso yani yonke man eniyenzayo siyibulela kakhulu babo ngoku siyibheka engingqini ba
ewe bawo siya engingqini ngoku siya engingqini ingingqi ithi uyindawo yokuzimela ithi ke bawo ingingqi ukuzimela into enye into kukuzimela xa ndinawo amandla ndiyakwazi ukuzimela xa kuphela amandla indawo yokuzimela ndicinga ndinamandla xa ndizimela kodwa kuvuka amandla ndakuzimela ngawe undombathisa ndingaqondi kanti umqolo phandle undisindisa ezingozini sele kusebusuku phandle ndakothuswa zizinto ondenzela zona ndiye ndikhumbule ukuba ungulaa Thixo wohlula ulwandle undinike ukuqonda awundifanisanga nezinto zasendle ubushushu bakho bundikhusela kwingqele zehlabathi ngaphandle kwakho andinokwazi ukumelana nehlabathi inqaba yam yokubalekela umthunzi wam ukukhusela ilanga ukuzimela into enye into kukuzimela mna ndizimela ngawe sesathandaza sivule amehlo ezi zindumiso zengingqi kodwa yona le icawa yabantu
abangacawiyo
babo ma samgele ufefe olwaba ufefe lenkosi yethu Yesu Kristu uthando lukaThixo nobudlelwane bobo yingcwele bongahlala kuthi sonke idibuye inkosi yethu uYesu Kristu ngoku nangona phakade amen
amen
amen amen amen amen
ukuba ubuyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khanguye ecaweni ngakumbi lecawa besiyenzele wena siyathemba ngoku awunanto ithi kanguye ecaweni siyabulela kumntu wonke osibukeleyo kwade kwalelithuba kumntu wonke osimameleyo kwade kwalelithuba sithi enkosi masidibane kwakhona kule veki izayo ngecawa ngentsimbi yesihlanu enkosi kakhulu bazalwane le icawa yabantu abangacawiyo
bawo uyakwazi uzenze zombini uzimele
uzimela nokuzimela
le icawa yabantu abangacawiyo ingalibali ukuthandaza uThixo othandaza kayi babayini
enkosi babayi
babayini